ipala ke kabelo mlatheli lenza njani unompempe usengayishana noma kunini impempe yakhe umdlalo wokugcina obekumele udlale namhlanje angiboni ngempela ke ikakhulukazi ukuthi ke usengadlalwa nomdlalo ethathu ke manje lapha ibhola ethathu uyena ukamza kabelo mlatheli uthi ngenani madoda ayishala phambili ke manje laphana asibona ayikhona eqaleni kwepali ngama inches eqaleni kwepali ithathe ke manje uthi wathathe uyena unozinto wayo lapha mike stars shala phambili ke manje lapha ikhona yakhe.